llegará, okugera ku bantu bano omwami yafumiza omuzannyo guno producer omwami ekibi director abaguzannye lembedde omukyala Nambi aba DSTV abavudde ne Zambia ne South Africa mwenna mwenna abazze wano leero okuwagira enteekateeka eno
Enclave Media Hub.